Igama lam nguJoseph Mphala. Bendinesifuba esinganyangekhiyo. Emveni kokuba ndidibene noogqirha, baye bandixilonga. Kulapho ndafumanisa into yokuba nesifo somhlaza. Bendingayazi into yokuba i-cancer into enjani. Bendisoloko ndisiva ngayo kwaye bendicinga umntu one-cancer ukuphela kobomi. Bendingayazi into yokuba i-cancer iyakwazi ukunyangeka. Ndiye ndaba nengxaki nangelaa xesha bendifumana amachiza. Ebengangeni kakuhle apha khum.
Uqala kwam ukuva utata uba unomhlaza ndandikhathazekile. Kodwa ndaye ndanethemba lokuba uzawuphila.
Emveni kokuba ndizifumanise into yokuba ndinesifo esomhlaza, azange ndizifihle. Ndiye ndaxelela abamelwane, abangani nefemeli yam. Bandithanda kakhulu futhi kunokuqala. Ndithandile loo nto, yada yandikhulula nasemphefumlweni. Ndaphila ke ngolo hlobo.
Uncedo endandimnikeza lona ndamkhuthaza into yoba makangaphelelwa ngamathemba. Ndikhona ndizamnakekela. Ndami ndibe ndimgadile into yoba uyazitya na iipilisi zakhe.
Kodwa ke ngokuba ndimana ndidibane nonontlalo, ndidibana nonompilo, baye bandixhasa. Ndakwazi ukunyamezela. Ekunyamezeleni kwam ndiye ndancedakala. Umntu kufuneka afundiswe lubanzi nge-cancer ngoba abantu abanalo ulwazi olupheleleyo. Yonke le nto iye yenzeka ngeli xesha ndiphethwe yi-cancer. Ndadlula kuzo zonke eso siganeko. Ndakwazi ukuba ngumntu oncedakalayo. Ndafumana nolwazi. Kungolo hlobo ndabe ndisendiyazi ke ngokuba i-cancer into enjani. Kulapha ndikwazi ukucebisa nabanye abantu ukuba bakwazi ukulandela ekhondweni lam. Ondikufisayo ukuthi abantu bakwazi, umntu makahlale ethembeni. I-cancer sisifo esifana nezinye izifo. I-cancer iyakwazi ukunyangeka. Kwaye umntu one-cancer makaphathwe njengomntu ongena-cancer. Masiphathane kwangendlela, sibe ngabantu.
Lo myalezo uphathelwe yi-JSI and LiveStrong Cancer Anti-Stigma Initiative.